turakora bindi ni byo ukuraba ukuntu ya leta yo buragizwa hanyuma igatembagara nicyo gikorwa ariho gikorwa burya rero ibikorwa bya gisirikare si ibikorwa bikorwa uno munsi bigaherejo ni ibikorwa bifata umwanya bitwara n'uburyo ni ibikorwa ushobora no gutegura ugapfa utabihejeje abandi bakabibandanya ibyo rero biriko birakorwa kandi bizobandanya icyo bishaka ko abantu bategera n'uko hari ibintu bibiri tugiye gukora kandi wanashaka biriko birakorwa icya mbere ni uko tugomba kubandanya urugamba rwa diplomasi imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu tuyikomeze kugira ngo leta y'u Burundi igume ifatwa nk'uko iri leta y'igikenye leta irikira honye abantu leta ikora ibikorwa by'ihonye bwo ku mugaragaro kandi ikabyimanga abanyepolitiki naho bamwe akagize imbere akatunganya abarundi benshi muri ubu Burundi n'abari hagati mu gihugu ijya leta azogera igihe bayisatire itembagaye iyo turimo kandi bizoshika
murakoze cyane Yeremia Minani mwebwe ku ruhande rw'abanyepolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD mu rugamba rwanyu rwo guhangana na leta ya Gitega umwaka da mwashitse kuki ivy'abagore n'ivya
muri rusange nta byinshi twashitse ko kuko yohona mukuru tujejwe no gutunganya abarundi bahunze igihugu bagasubira mu gihugu cyabo rero ntibicabishikako byaratumeniye tuguma tubigerageza iki nicyo gikorwa nyamukuru cacu ariko rero naho tutarashika ku ntumbero nyamukuru twihaye hari byinshi twakoze kubyerekeye imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu kuko tuguma dusaba yuko ibihano byafatiwe irya leta byogumaho mbere bibaye ngombwa bikana hakafatwa n'ibindi gushika uno munsi icyo twagishoboye naho ishyirahamwe mpuzamakungu batatwumvise nk'uko bagomba kutwumva kugira ngo bagumize u Burundi kuri ajenda y'akanama kabo nikajijwe umutekano ku isi hanyuma ibindi bikorwa nyamukuru burya dukora tudakunda kuvugira ku maradiyo no kwisunganya ushyira abarundi muri urugamba rwo kubacura batahe mu gihugu cyabo kandi bashyitse mu gihugu ntibahite abandi bari iyo ntibashe bahunga kuko burya gutegura gutaha sibyo byonyine bicyo baje ishinga no gutaha tukabana n'abagiye bari mu gihugu rero ibi tuguma tubikora turahura n'ingorane zitari nke kuko burya nuko abantu batabizi kandi turanabivuga tuzabivuga hageze ibi bintu turiho turakora n'ibyo abarundi bose tubihejeje tuzababwira uko byagenze n'ingorane twagize zimwe zimwe zishobora kuvuga uno munsi kuko umwasi ariko aratwumvira mugabo muri rusange twarahuye n'abantu inda ndende abantu b'inyirahayiri bumva ibintu byo kubogora igihugu yahe bigombe bishike ku isonga bugombe mu biheze ugasanga baciye iruhande bagiye gukomera amashyi wa mwasi ati mbega mu ntacyo buduha kugira ngo ijya tubyonone ibindi byo twagiye tubona kuva mu 2015 n'ubu nibyo tuguma duhura na byo hari n'abandi banyepolitike biyumvira yuko urugamba rwo gusubira mu gihugu rukorerwa ku maradiyo ugiye ku iradiyo ukamengura ruhejeje so itangazo ukamengura ruhejeje niba twumva rero iyo tubabwiye tuti ibi ntibikwiye reka tuvugane n'abarundi bose iyo bahungiye mbere n'abarimo hagati mu gihugu turabe ingufu zose zishoboka kugira ngo tuzikoreshe dutahe mu gihugu cacu tubane n'abariyo nabo nyungishitse ntibashe bahunga hari abanyepolitiki batatwumva ahubwo ibyo turiko turakora abashe bavuga bati bajye bariko bakora umucezi wa ndani bijya bakorana n'ubutegetsi abandi bakaja mu byo konora ibyo turiko turakora ibintu byo bagira mu kuvuga duhura nazo ariko ibikorwa biguma bikorwa ntawuvuga yuko twicaye mugabo gushika ubu ikiboneka ni uko irya leta yatubishije inguvu ariko ijambo ryatuma ntitibabivuga kandi ntirizokwegukira irya leta mbi
ariko rero mwebwe ku ruhande rwanyu naho hari ibyo iwanyu nta mwaka wijana mudacanye mbega hari mufike
ikibazo gikomeye nashaka abarundi bose bacumi bagitegere kuva mu 2015 twagize ingorane imwe abanyepolitiki b'abarundi burya muri rusange bagwaye indwara abanyepolitiki bo muri CNDD-FDD bagwaye intambwe hari icyo demokarasi ibazo cyari cyo kubisanya ku butegetsi ihuye n'amategeko icyo kwa icyo kafi n'isona z'isambo ukatwafashe urunani tushira mu mwoyo w'umuntu hanyuma acavuga ati ko ndahashise sinzo wahava kibaye kibanga n'ukoresha kugira ngo ndabe konoro nka amatungo yanjye cyangwa ndabe konoro kwigeza bujya butegetsi umbegere ku butegetsi niko byatugendeye n'ejo bundi tushira urundi runani utwashitse nawe aranga kuhava ashaka kugira utuntu two mu nyanga kugira ngo akomeho cyangwa hatari n'ubundi buntu w'iyoni ibi rero wanashaka byanyi n'umukendero mubi twakoze nk'abanyepolitike bujye kubisibaho nta gihe na kimwe runani rw'umuryango rwabo buri gihugu ubwo ruhangana na leta mbi bikirategura guhonya abantu bose kugira tuyishe mu Burundi ngo rubogore igihugu twabiteguye nabi urunani rw'umuryango ni urunani rukora mu gihe hari urubuga rwa politiki rukorera hagati mu gihugu mu bihe nk'ibi urugamba rutunganyirizwa mu kintu twita mu gifaransa movement ibi kintu gitegura gushyira abantu hamwe batarazwe iyo ibikorwa byabo bya politiki batarazwe iyo bavamo uko yabo umuryango bavamo cyangwa batarazwe ko batagira imigambi umuntu akaza ujye ashyira hamwe yihuta umurundi gusa yifuza ineza y'igihugu yifuza gusubira mu gihugu mu iteka kandi n'abasanzwe mu gihugu na mu gihugu bakamwakiriza yombi ibihugu byaratugoye kuko twagumye twiyumvira inani za politiki izo nani rero burya usanga zahindutse ikibazo cyo guterana n'umwereka kugira ngo uri imbere aba ari waguma yibaza ati imana izodufasha icyizere cy'uko imana izodufasha haboneka ibiganiro ari njyewe ng'imbere ni njyewe nshyigikira ubutegetsi burya icyizere nicyo kintu kibi cya mbere maze kubona ku isi kuko bikwizeza ko uzagira ikintu utari kurakora ibishoboka kugira ngo ushike ku icyo kintu iyo ngorane twagize rero burya twiyumviriye ku bipapuro bitanze nabi kuva mu 2015 iyo twiyumviriye ikintu gitunganije n'ishyirahamwe cyo kwita mu buzima tukava mu by'inani za politiki tuba twarashyizemo iyo tuja twashyize inani za politiki twifata nk'abantu bafashe ubutegetsi turwana ibiti muri izo nani atani cyo dufite cyangwa icyo dubaza cyangwa icyo dutwungura kugira gusa ngo abantu bakomeze basarangana baboneka ko ari abanyepolitiki bariko barongera kubugura igihugu bahoshwe n'ibibereye mu tuntu tuduhari ugataca atuka ibyo naho tuba
murakoze muraza kutubwira kumbure mufatiye ku byagoye ko mwabona mwananiriwe mutubwire uko mugiye kwitunganya muratubarira kumbure ibyo mushobora kuvugira biradio mutsi ari byo bitavugiwe ngaha reka mbanze nje kwa metre bashirahishize metre mwebwe murunani kavibe muhagarariye imbere y'amategeko abakorewe ibyaha bifuza gutunganirizwa n'ubutungane bega hoba hari intambwe mwateye hari icyizere aho muhagarariye bafise canke bugira ko kumbure bashobora gutunganirizwa mwashitse kuki nagize intamba mizahe uwo mwaka
murakoze murunani rw'abashingwa manza biyemeje gufasha abakorewe ibyaha mpuzamakungu kuronka ubutungane guhera mu 2015 abashingwa manza barenga 40 bo mu gihugu bagumye basabwa nabo bari basanzwe bunganira kubera benshi ni nabyo bazize yuko batoroheba ahubwo bo bafasha kugira ngo ibintu byabo bimenyekane ejo ubutungane buzoboneke murazi yuko mu bitsingamitse Burundi harimo kudahana hamwe bakubwira mu Kirundi ngo agapfuye kabazwa ivu ejo ugasanga ibyo bintu byama bivyura inzigo y'akabyikira guhera rero muri 2016 abashingwa manza baragiye ku kivi baraja baregera abantu bahunze bakorewe ibyaha ababo bishwe abo banyoroje baragira barashira ku mbuga ngurukana bumenyi baravuga bati baturaha muraza mutubarire baraja mu bisagara bitandukanye baraja mu makambi y'impunzi maze abo bantu bahohotewe abo bantu ababo banyurujwe abo bana babo baraza baraba barabitura barabaha uburenganzira bw'uko ibyabo babishikana imbere byinshi rero byarakozwe guhera icyo gihe hariho amadosi arenga nk'amajana 8 yamaze gushika haba muri sentare mpuzamakungu mpanabyaha irahe haba mu yandi mu zindi nzego zisanzwe zikurikirana ibijyanye n'agateka kazi na muntu zabizawo ni canke za Afrika hariho n'ingingo zamaze gufatwa cyane cyane nko mu byerekeye ibisata byawo niwe bisanzwe bishobora gutanga nk'ibyo bitamara recommendation mu gihe bigaragaye yuko ari hagateka kazi na muntu kaho nyanzwe ariko murazi yuko leta y'u Burundi tarota ibishyira mu ngiro urugamba rero rw'ubutungane surugamba rumara umunsi umwe rumara ukwezi kumwe n'urugamba rukomeye rwoye atari n'urushobora guhezwa n'ishyirahamwe rimwe canke umugwi w'abantu bakeya n'urugamba rutegerezwa gufatwa mu minwe n'abarundi bose ubwo rugamba rero twararubandanije ibyo bikorwa byabandanije ivyabonetse umuntu akaguma bishikiriza aho bitegerejwe kuja kuko hari byinshi ntashobora gushikako kuko ibyo dukora bimwe bimwe biba bikingiwe n'ibanga ry'umwuga no kuvuga rero byose byarakozwe abo twabishikirije kuko nitu icyo umuntu na icyo nagomba kuvuga muri nko muri sentare mpuzamakungu n'abo bantu ni byiza ko babimenya ntitugenda twebwe ngo turitwaye ngo tugiye gushinga urubanza kuri umuntu agenda gushinga urubanza muri sentare y'intango ngo naka yandengereye itongo umuntu ahereza ibyemezo abajejwe amatohoza muri iyo sentare bagaheza bakagaruka kubitohoza turazi rero yuko ibintu byinshi twabashikirije bariko barabikorera ko hanyuma ni sentare yigenga basigaye yuko umuntu arindira akaraba ahayo matohoza yabo nabo yo gusubiramwo aho bayagejeje ariko si n'ibyo gusa dukora turagerageza kumurikira abarundi mu kugerageza gusesangura nko mu bintu by'inzandiko umuntu agerageza kuraba ari ingingo zifashwa ari ibindi byinyegeje inyuma turakorana n'ayandi mashyirahamwe mu gushyira ahabona amabakoregwa mu Burundi turafashanya n'ayandi mashyirahamwe mu kugerageza gushikana kure ikibazo cy'u Burundi haba ari kuma bishikira impunzi haba ibibera mu gihugu hagati murabona na leta yo kwiguma ivuga ati byose birera ngo de ariko agiye umubonye nkashinisha mujya mu gura amatohoza gushyira mu mpuzamakungoni ushoboye kusohora raporo nk'irya bagasubira no kuwongera ikiriho ni uko amashyirahamwe adaharanira ibyicaro bya politiki afatanyije n'abandi barundi muri rusange babakomeje akazi kabo ko kugerageza gushyira ahabona ibinyegezwa abo bantu rero bose banyotewe ubutungane mu Burundi turazi ko ari benshi abantu batwituye turazi ko ari benshi ariko no gufata no kugira umutima wo kwihangana bakarindira kuko urumva ntibiri mu minwe yacu aho twabishikiriza twarabishikirije ariko n'ikindi bwo kuyumvira amasentare mpuzamakungu akora nk'uku akorera mu bihe bitoroshe murabona nk'ishyirahamwe mpuzamakungu ni nk'umugwi ujejwe umutekano ku isi aho basohoka raporo yerekana yuko ibyaha by'agahomerabunwa biriko biraba mu Burundi ariko bakavuga ati turabakuye ko n'ibintu biba bigoye gutahura rero ntawuzi yuko niyo politiki itazoshobora kugira ingaruka naho iyo sentare tuyizigiye tuzi yuko yigenga twebwe ariko tuguma twizigiye ko bizogenda neza ariko naho byoshika ubutungane nyakuri ntibuve muri sentare mpuzamakungu ni hazogera igihe abarundi bo nyine basubiremwo ubutungane bwabo ibyo byemezo bafise begeranije twegeranije bizoshobore gufasha no muri kazoza muri make rero urugamba rw'ubutungane n'urugamba rutamara umunsi umwe rutamara ukwezi rutamara umwaka urugamba rusaba kwihangana n'urugamba rurerure twibaza yuko ruzoteba rugatsindwa ariko umuhinga wo kurugwana agenda nk'uwiruka yihuta ibyo bita course de vitesse no vuga ko ari nka course de fond
guhangana nabo ni ukuvuga ukuri ni ukuvuga ukuri ukwerekana ukuri kuko iyo ugiye muri ariya amateoriya y'abariya abantu harimo ubutindi butagira urugero ukoresha ukuri ukoresha ukuri nta kindi ukoresha kuko iyo ariko baravuga abahutu n'abatutsi menga n'ubundi bwoko sobw'abarundi sibwaburundi bwacu tuzi sibwaburundi bwacu tuzi abahutu n'abatutsi ntibigeze basa n'abariya bavuga nibyo nibyo bifuza gushyira mu gihugu nibyo bifuza gutabaguza ibihugu igihugu twebwe icyo dukoresha ni ukuvuga ukuri ni ukuvuga ukuri ni ukwerekana ukuri k'ubuzima ukuri kubwira abantu batabaranye kuri kubwira abantu barenganije abandi bakabatuteza nabyo nyine ni uko bakibikora uno munsi ukuri konyine nicyo kibibanjije dufite nta kindi dufite ubwo kuri iyo kibazo kikaba inzira ducamo kugira gushikira abarundi benshi bashoboka nayo biriya barabikora ariko urabona ko byarabananiye ko bitiba ngo bifate mu gihugu abarundi nabo sabana mbwa niba uvuga ati igihugu si icana nta kindi kirwanisho dukoresha atari ukuri
ukuri murakoze cyane Yeremiya Munani mwebwe mwatubwiye muti nivyo urugamba si kuma radio ariko mwamenyekanye nk'abantu nk'umuntu akunze gutega iminsi ubutegetsi bw'igitega abantu mbere ugasanga ntibahuse baratahura uti bahaye iminsi 60 itabaye uko hakora umuheto ico rwanisho cyanyu mbega benshi badatahura ahico cyashitse byagenze gute
ubwo mbereho ndashaka abantu bumve yuko ibintu by'igisirikare n'ibintu bitavuga ubwo ku maradiyo hanyuma ubwa kabiri ibintu by'igisirikare burya si ibintu bikorwa uno munsi bigaherejo burya ibikorwa bitegurwa mu gutegura intambara utegura no kurondera amahoro birajyana ari bimwe ibikorwa rero utegura mu ngorane nyinshi ntiwigisha abantu igisirikare uno munsi ngo ejo bashobeje kurasa aho ubigishiriza ukuntu barungika mu gihugu ukuntu ibigwanisho bizobashikira uko ntibashobora kugenda batwara ibigwanisho muri iki gihugu nuko akarere kigapanze ibikorwa bikorwa buhoro buhoro bifise inzira bijana nkuko nabivuze hari ababyonona hari ababituma abana ugwaruka rw'igihugu tugenda kwitangira igihugu rukagenda ruhebye ubuzima bwago ukunga abanyepolitiki bamwe hamwe n'abandi bantu b'imburakimazi bijyana n'umucezo wa ndani bijya bikorwa n'ubutegetsi abandi bagatoba mu buryo butandukanye ibi bintu rero bigiye gukorwa ukuntu bitazoza bivugwa cyane ariko icyo nuvuga ni uko umuryango w'ibiganiro n'irya leta twe twaramaze kuwugara burundu ntawuhari ibyo turiko turakora bindi ni ibyo ukuraba ukuntu ya leta yoburagizwa hanyuma igatembagara nicyo gikorwa rero gikorwa burya rero ibikorwa bya gisirikare si ibikorwa bikorwa uno munsi bigaherejo ni ibikorwa bifata umwanya bitwara n'uburyo ni ibikorwa ushobora no gutegura ugapfa utabihejeje abandi bakabibandanya ibyo rero biriko birakorwa kandi bizobandanya icyo bishaka ku bantu bategera ni uko hari ibintu bibiri tugiye gukora kandi wanashaka biriko birakorwa icya mbere ni uko tugomba kubandanya urugamba rwa diplomasi imigenderanire y'Uburundi n'ayandi makungu tuyikomeze kugira ngo leta y'Uburundi iguma ifatwa nk'uko iri leta y'igikenye leta iriko irahonya abantu leta ikora ibikorwa byihonya ubwoko ku mugaragaro kandi ikabyimanga ibindi tugomba gukora ni ibikorwa bya politiki ibikorwa bya politiki ni ugutunganya abarundi hagati mu gihugu no mu buhungiro kugira ngo bumve yuko bafite leta mbi bategereza gusenyura byanka byakunda ibindi bikorwa byihuta ni ibikorwa bya gisirikare uko biriko birakorwa kuva mu kwezi kwa cumi biriko birabandanya ntawuzubira hejuru ubwo biriko birakorwa hariho rero n'ikindi kintu burya tukirwa turavuga ariko kiriko kirakorwa tumaze kubona ingorane twagiye turagira mu mashyirahamwe kuva muri senaredes fora gusa haciye haza ubundi mukenyuro w'uko dushyiraho inzego z'igihugu cyo ni ukwita guverinoma paralele itunganya ukundi ijya leta yindi yosenyuka akazi yindi ibyo rero ziriho mu buryo mu bifata byose by'igihugu nizo ziriko zinatunganya ibikorwa hirya no hino ukuntu ijya yindi leta yumvaho nibwo nzigira mubona kumara ku binyamakuru mu yari muri iki gisatu yari kakoreye mugabo biriko birakorwa burya haragera ahantu abantu bavuga bati amakosa twakoze n'aya yaduhaye icigwa tucige tukimenye ibyo twahuye nabyo by'inkorane ni ibintu dusubire kubigwamo nshobora kuguma mu ibintu byo gushiraho inani za politike mu kumvikana ku itegeko muti se kutso tubyubahiriza uko nyine uko tubizihanya ku butegetsi hagaze kubisikana batoya amategeko tuyahindure kubera ko